ngibonwe izinto lezo ngipostile ngaKristu Yesu mandibulise kuni nonke bapostile ngale midia namhlanje ndlalifa uzobe kumkani bakhe uThixo nina uThixo othe wanithanda bathambe enkosini Thixo wasisondeza thina sonke ukuba sizoba zindlalifa bekumkani bakhe wasiweza ulwandle olubomvu esikhupheka iphutha loThixo bathambe enkosini uKristu Yesu ukuze bathandwa enkosini sizokuhlala ebukumkanini kunye naye sidle ubuncwane basebukumkanini mana yasemasukeni athi uThixo idliwa kuphela zimpilo sizobukumkani bakhe basibulele lithuba uThixo athi wasinika lona bathandwa enkosini wasivusa uThixo wethu senze umfuso lokufa bathandwa sixhamleke ezincwadi zopostile impilo nentluthi uThixo athe wayisondeza kuthi njengabantwana bakhe namhlanje bazali bam nodade enkosini uKristu uMpostile siza kuqwalasela isiqendu sesine sijonge ngobizo lobupostile bathandwa enkosini nentumbo yethu njengababiziwayo bathunywa nguThixo izicelo zompostile uKristu Yesu kwisiqendu sethu sesithathu ke bazali bam siye saqwalasela ukona komntu siqale ngendalo bathandwa sayeza kubona komntu uThixo emisele umthetho umntu bathandwa enkosini kodwa umntu wona bathandwa enkosini uThixo embeke emyezweni uthetha ngoadam umdala bathandwa uadam bebezidalayo ngcelo zompostile uba umthetho uThixo bathandwa enkosini akawuniki nyama uwunika umthetho umphefumlo uadam umphefumlo thilakaliswa njengomphefumlo uAdam bathandwa bangumphefumlo uThixo awunika umthetho uEfa ke inyama bathandwa bangumnyama lonke ixesha zizompostile uKristu Yesu azazi izinto zobukumkani bakaThixo yona isebenza ngokuchaseneyo nezinto zasemasukweni ngoba aziqondi bathandwa unawubuza enyameni ukuba mawubheke esimiselweni namhlanje inyama iyakuxelela uba yena iyagodola bathandwa inyama iyakuxelela uba yona ayinampahla entle uba mayibheke enkonzweni inyama iza kunika zonke izizathu izincelo zompostile uKristu Yesu zokuba isimiselo sikaThixo umphefumlo mawungayi kuso so umphefumlo nguwo onikwa umthetho uYehova uThixo uzincelo nam nawe mhlasabizwa sikude nobabalo nabadinga kaThixo uThixo wasimisa phambi kwakhe uThixo nebanda njengengqina bathandwa sisamkela umthetho lobizo lwethu sikude nobabalo nabadinga kakhe kube phefumlo yethu yanikwa ke umthetho wasemazulwini uEva ke inyama lonke ixesha akazokutoli kangendlela efanelekileyo umthetho uThixo athe wawubuyisela mna nawe bathandwa enkosini njengendlala ufazobukumkani bakhe namhlanje ke zicelo zompostile uThixo utyhilayo into yokuba masijonge ubizo olu lwethu bathandwa enkosini sindisulujonge siqale phaa kwincwadi kaExodus bathandwa enkosini chapter 3 sijonge uchapter 3 ubizo lukamosisi bathandwa enkosini nentumo bathandwa enkosini uThixo nxa emthuma isala ukuthunywa kuchapter 4 sijonge umosisi ngoba kaloku uThixo bazali bam nodade enkosini kuKristu uMpostile uthuma umntu emntwini uThixo usebenzisa umntu omdalayo ukuba asondeze umntu kuye sinqezo zompostile siyabona apha ukukhulula kwamasirayeli esebenzisa uMosesi bathandwa enkosini ethuma uMosesi sinqezo zompostile kanti xa ebekuyolwana amamidiyane amasirayeli uthuma uGideoni bathandwa uthuma umntu ne izicelo zompostile kanti xa ewayokusilwa namafilisti uThixo uyokuthambisa uDavide owayembalusi wezimvu zikayise uJayisen uThixo uthuma umntu emntwini bathandwa enkosini yiloo nto kuncwadi kaTimothi wokuqala chapter 2 verse 5 ithi laa ncwadi phaya mnye uThixo mnye nomlamleli phakathi kuThixo nabantu nguKristu umntu itsho laa ndawo bathandwa enkosini ithi mnye uThixo mnye nomlamleli phakathi koThixo nabantu uKristu umntu nalapha sambona uThixo zicelo zompostile esondela emntwini uyokukhulula isizwe sakhe esakaSwayeki esebenzisa isiqu esingumoses. UMoses ke bathandwa enkosini uKristu inkosileyo. Xa sijonga imbali yakhe uMoses ukuba ngubani, i-40 years yokuqala kaMoses ukukhula kwakhe, uMoses ukhulela uMoses bathandwa enkosini eyiphutha, engengomyiphutha kodwa yena engumHebhere, kodwa ukhulela yiphutha ebukumkanini bathandwa enkosini. Unyana wasebukumkanini ke bathandwa nalapha emvelini, siyababona unyana basebukhosini bathandwa akho nto bangenayo ezincoko nkosile, yonke into abayifunayo banayo, bakhula kamnandi ngoba izinto abazifunayo zikhona. UMoses ukhula ngolo hlobo bathandwa for iminyaka yokuqala yakhe ye-40 years. I-40 years yesibini uyokwalusa, kodwa ke uthi xa uMoses esebukumkanini bathandwa enkosini, kufumaniseke into yokuba uyatyeka xa ebona ukuhlukunyezwa kwisizwe sakaSrayeli ngabayiphutha. Uthi ngenye imini abone umyiphutha ebetha umHebhere bathandwa enkosini uMsrayeli, aphume uMoses bathandwa enkosini, abhekabheka bantu banguye yedwa ne zincwadi zompostile ambulale ne lo myiphutha. Xa ugqiba umbulala uMoses amfake amombele, amfake esantini, acinga uMoses ukuba akabonwa bathandwa enkosini, kodwa kwafumanisa ukuba uboniwe zincwadi zompostile ukuba umbulele la myiphutha. Lade yokufika loo nto ezindlebeni zikaFaro ukuba uMoses wonile ne wabulala zincwadi zompostile. Wabaleka uMoses nxa esiva ukuba uza kubulawa nguFaro, wabaleka wokumisa kwindawo yamaMidiyane. Xa ifika phaa bathandwa enkosini, wafika phaya wafika wanomfasi intombi kaHitro bathandwa. UHitro wayeneentombi ezisixhenxe, bazala umntana omnye kuthiwa ngoGeshom, bathandwa enkosini kuKristu Yesu. La 40 years yesibini yakhe bathandwa enkosini, akakabizwa ngelo xesha nguThixo, uThixo usamakha bathandwa enkosini umakhelayo into yokuba aza kumthuma. Kwi-40 years yakhe yesibini obomi bakhe uMoses izincwadi zompostile uKristu Yesu sibona esalusa izimvu zikadade wakhe umkakhe bathandwa uHitro, kula xesha kanye eza kubizwa ngalo ne. Kodwa i-40 years ithe xa neminyaka eyi-80 ne bathandwa enkosini, uzayibona ke phaa kuncwadi ezenzo chapter 7 verse 23 u-40 years yakhe yokuqala, 40 years yakhe esibini, kwapha kuncwadi ezenzo chapter 7 verse 30 bathandwa enkosini. Kanti yesithathu i-40 years yakhe uphuma kwakhe endalweni, banxa waphuma endalweni ina-120 years. Uncwadi kaDeuteronomy 34 ibonisa ngokuphuma kwakhe endalweni iminyaka, uphuma eneminyaka ye-120 endalweni uMoses. So kule 40 years yakhe esibini walusa ke ngoku bathandwa enkosini izimvu zikaHitro. Ithi xa na 80 years emdala enyameni ngokwemveli bathandwa enkosini, uthi esalusa kwintaba bathandwa enkosini xa ibizwa kuthiwa yiSinayi kwintaba, kodwa eBhayibhileni kuthiwa yintaba yeHorebhe, indaba esiyanayo, indaba engcwele kaThixo bathandwa enkosini. UThixo ngokuzibonakalisa phaya kuye bathandwa enkosini, uThixo ngokutsha kwetyholo, uThixo utshisa ityholo bathandwa enkosini, kwakutsha isihlahla esikhulu apha elangeleni entabeni. Uthi xa ijonga uMoses bathandwa enkosini, uMoses inona nto eyamkhwankqisa kakhulu eyayenza umtsalane kuye zincwadi zompostile kukubona ityholo lisitsha, kodwa elityholo alide litshelphele bathandwa. UMoses uzibonakalisa ngokutsha kwetyholo bathandwa enkosini, nakulo mbizo kaYeremiya, uThixo uthetha noYeremiya ngelizwi lakhe bathandwa enkosini. UYeremiya xa kaYeremiya chapter 1 bathandwa enkosini, umbizo kaYeremiya naye uThixo uthetha noYeremiya naye bathandwa enkosini. UMoses uthetha naye ngotyholo, uYeremiya uva ilizwi, uYeremiya edithethwa ngoThixo uye bathande enkosini. Mna nawe namhlanje bazali bam ndade, uThixo uthetha njani nathi? UThixo uthetha ngomoya wakhe ophakathi kwethu esicoza nkosileyo. UThixo akasathethi ngamatyholo ngoku nathi. UThixo akathathi eselifini xa ethetha nathi bathandwa ngokwenyama, kodwa ilifu ahleli kulo, uthetha uhleli kwilifu eliyingqondo. Apho ahleli khona uThixo wethu ethetha nathi lonke ixesha isicelo zompostileyo. Asondele uMosisi bathande enkosini akubone into yokuba eli tyholo alide liphele, ngoba uThixo wethu bazali bam nodade enkosini unguThixo okwazi ukurhula amanzi manzi. Ngoba kaloku xa umlilo uvutha umele ukutshisa bathande enkosini, kodwa ngelaa xesha bazali bam nodade enkosini ukhona umlilo, kodwa uThixo uthathe ntoni? Uthathe ushushu wakususa emlilweni, kwabonakala idangatya kuphela. Siyambona loThixo bazali bam nodade enkosini eyenza loo nto kumadoda amathathu ayefakwe edikeni lomlilo bathande enkosini. Incwadi yeBhayibhile ithi bazali bam babangena edikeni lomlilo kodwa zange batshe, kwatsha kuphela iintsontelo ezibabophile, kwatsha namadoda ebebafaka phapha atsha abhubha, atsha afa bazali bam nodade enkosini uKristu nkosileyo. Kodwa bona batsha bathande enkosini behambahamba phakathi emlilweni esicondo sompostile, nalapho bathande enkosini uThixo utyhila ityholo elingatshiyo. Loo nto yamangalisa kakhulu kuMoses, wasondela. Uthe xa esondela bathande enkosini kwavakala ilizwi liphuma etyholweni, bathande enkosini yiva uthini xa ethetha phaya uThixo. Bazalwana bam nodade enkosini, uthi Moses umkhwaza ngegama phaya kuverse 4, bathande enkosini, wabona uYehova ukuba utyekile siza kubona. UThixo wabiza esetyholweni phakathi wathi kuye, Moses, Moses. Uyamkhwaza uThixo, umbiza ngegama. Nakaloku nje bathande enkosini, uThixo uyathetha nathi ngamaphupha, uThixo uyathetha nathi ngeziprofeto, uThixo uyathetha ngathi ngemibono bathande enkosini. Akubize uThixo ukuba kumna kuwe ukusabela, ngenxa yokuba uThixo ngeli xesha nga ekubiza ungasabeli bathanda, akwazi ukusebenzisa uThixo ezicelo nkosi leKristu Yesu. Singasabeli xa sibizwa bathande enkosini. UMoses apha ubizwa ngegama nguThixo bathanda, nam bathande enkosini ne ndasabela ubizo lasemazulwini. Nawe bathande enkosini ulapha kule nkolo ngokusabela ubizo lasemazulwini xa seza sifika izithunywa ezibini bathande enkosini ne wasabela bathande, wathi bawo ndilapha ne ndikulungele ukuba mandibe sisitya sakho sokuphatha iindaba zakho ezilungileyo. Olu bizo bathande enkosini siyalibona lapha kwincwadi kaMateyu chapter 10, ubizo lwethu thina bapostile. Lapha kwincwadi kaLuka bathande enkosini chapter 6 verse 12, kanti naMarko bathandwa apha chapter 6 verse 7, ubizo hlasabizwa thina sabikwa magama bathandwa uba singabapostile. Ukubizwa kweshumi elinambini elabafundi bakaKristu benikwa igama elitsha bathandwa enkosini, kuthiwa thina ke ngoku singabapostile ne abo bathunywa ngokodwa. Uyasabela uMoses apha bathandwa, uthi ndilapha Nkosi, khulula ngoku imbadada, susa indandabuzo kuwe, susa intando yakho ngoku kuza kwenzeka eyam intando. Wathi uThixo kuye bathandwa enkosini, ndikuThixo uyihlo, uyazazisa nokuThixo bathande enkosini ukuba umbane nakuye. Uthi ndikuThixo uyihlo, ndikuThixo kayihlo, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. Ubiza amadoda amakhalipokholo bathande enkosini, akathi ndandi nguThixo. Balo thina bapostile siyayazi bathande enkosini ukuba umphefumlo awufi bathande enkosini, umphefumlo uphila ubomi obungunaphakade. Yiloo nto uThixo nalapha akathi ndandinguThixo kaAbraham, ndandinguThixo kaIsake, ndandinguThixo kaYakobi. Uthi ndinguThixo kaAbraham, ndinguThixo kaYakobi, ndinguThixo kaIsake. Uyazazisa uThixo bathandwa enkosini nxa ethetha kwakunye noMoses eza kumthuma bathandwa enkosini, makazazise kuqala ukuba ungubani naye uThixo. Emva kuba ezibonakalisile kuye bathandwa, ezazisile kuye uMoses ukuba ungubani na yena, nantsi intumo ke ngoku kuverse 10 bathandwa enkosini, uThixo uyandixelela eyona nto ngoku afuna uba makayenze. nanjengomphefumlo ne ona msebenzi afuna uba makawenze yena nanjengothixo. Uthi phaa kuverse 10 hamba ngoku ndikuthube kufaro, akathi ndibomso bathandwe enkosini, akathi ndifuna kuyicinge le nto. Ndifuna uba makaphindele kwindawo bekhulela kuyo for 40 years bathandwe enkosini, esazi uthixo bazali bam uba uthixo akukho nto angayaziyo, esazi into yokuba indlela uMoses owemka ngayo eyiphutha, wemka kakubi bathandwe enkosini, funa ukubulawa ngufaro. Uthixo umthuma back kulaa ndawo wayezelelwe kuyo, kulaa ndawo wayeyibalekile bathandwe enkosini uKristu mpostile. Uthixo unjalo kuthi bapostile, usithuma phaya kwezaa ndawo sisuka kuzo uba masiye kwizihlobo nakwiintshaba zethu. Nalapha uMoses uthunywa uba makahambe abuyele eyiphutha. Uthi uMoses ke baqalisa phaa kuverse 11 ukwa ndingubani na ukuba ndingade ndiye kufaro ukuba ndiyobakhupha eyiphutha oonyana basebenzi, ndingubani na mna na ndingubani na umntu oba uthixo abize mna ibe ndibe ngumdikoni wale nkonzo, ndingubani na mna ukuba ndibe ngumnikeleli, ndingubani na mna ukuba ndibe ngugqirha umdala, ndingubani na mna ukuba ndingamveleli, ndingubani na mna ukuba ndingampostile, ndingabani na mna ndingangumzalwane, ndingangudade oza kuhamba okhulula imiphefumlo esethinjweni kwenyama. Hayi, mna ndilapha mna for indumiso, andikho kwintumo kakhulu mna lobizo, andizazi mna izinto zalapha ekhaya. Into ndiyaziyo mna, ndiyazazi isounds zalapha, ndiyazazi indumiso zalapha. Le ndibizelwayo ngokuba mandiyoyenza uba mandibe sesixekweni ngomvulo, ndihambe ndiyokhulula, ndibhekebheke kwabantu ebendisuka kubo, hayi andizukwazi. Ndingubani na mna, andifundanga, ndingubani na mna uba uThixo athi mandiyenze ukuthanda kwakhe ndilolu hlobo? Nanto mna mna ndihlalele etyotyombeni, mna andinanto mna ndizawuhlekwa phaya. Nangoku uMoses ucinga bhek bathande enkosini, ucinga ubomi bakhe uMoses apha for 40 years ehleli phaya kwafaro, enye 40 years esalusa, enyuke sihla ehlala imini yonke endle ejongene nezimvu. Kanti indlela leyo uThixo bemlungisa ngayo bathande enkosini yindlela uThixo ebehambisa kuyo bathande enkosini, emhambisa kule ndlela, emlungisa uThixo, emakha uMoses, emakhela ulizwi lwasebazulile bathande enkosini, emakhela lo msebenzi uThixo afuna uba mawenze. Nam nawe bathandwa enkosini uKristu impostileyo, uThixo lonke ixesha bathande enkosini uyasebenza, uyasakha uThixo. Masimvumele uThixo uba makasakhe, masimvumele uThixo ukuba bazali bam enodade enkosini asakhe ngohlobo yena Thixo ufunisakha ngalo. UThixo ke akajonganga izolo lam, akajonganga nezolo lakho uba izolo usenza ntoni na, kodwa uThixo ukuthatha namhlanje ufuna ukusebenzisa namhlanje bathande enkosini. Akuthatha uThixo ahambe ube sisitya sakhe sokutyela. Siyabona noPawulos bathande enkosini obhale incwadi ezininzi kwiTestamente entsha bathandwe enkosini, zibhalwa ngokuPaul, zibhalwa nguPawulos bathandwe enkosini, naye owayengumtshutshisi wabantwana bakaThixo. NoMoses apha bathandwe enkosini, xa ujonga nencwadi endala, iTestamente endala, 5 chapters zale ncwadi endala zibhalwa nguMoses bathandwe enkosini. Uthi xa ebizwa apha uthi hayi bawo andiqondi uba mna ndingakwazi ne uba ndiwenze lo msebenzi. Kokuqala bathande enkosini engavumi ukuthunywa apha, wathi uThixo ndiyakuba nawe bathande enkosini. Uthi uThixo sukuba nexhala Moses, ezi zinto awuzuzenza wena ngokwakho, wena awunamandla wokulwa nofaro. Faro yikumkani, uFaro nomkhosi wakhe phaa, wena unamandla ukulwa naye. UMoses ucinga loo nto bathande enkosini, uyayazi ebekhulela phaa, uyayazi amandla aha uFaro angummangaliso. Uthi uThixo sukuba nexhala, ndakuba nawe. Bazali bam, nodade enkosini uKristu Yesu, safakwa thina umoya kaThixo, uThixo kubekho izandla zomposti wasinika umoya wakhe uThixo wasingcwalisa uThixo bazali bam noodade enkosini uhleli enathi athi uDavide nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andikoyikanto ngoba ndiyayazi uba ubawo unam bathandwa enkosini uthi uba wapha ndakuba nawe ne o bazali bam uKristu naye incwadi kaMatthew chapter 28 ivesi ngu-19 bathanda phaa ku-19 uthi phaya uKristu emva kokuba bathandwa enkosini za kubashiya abapostile fike kufeni edibene nabo egalile uthi phaa kubo xa bethi ukuthi hambane nokuzenza abafundi zonke iintlanga hambane nokubenzenza abafundi zonke iintlanga andibafumeneze ndibabhaptize ndibabhaptizele egameni loThixo uyise uThixo umnyama uThixo umoya uyingcwele mna nanjengokristu umpostile ndakuba nani ngonaphakade ide ndibhukuthe ihlabathi ide ndibhuqwe ihlabathi ndakuba nani mna nanjengokristu umpostile ndide ndibhukuqwe ihlabathi ndakuhlala phakathi kwenu lonke ixesha lokuya kwethubo nalapho abathandwa enkosini uKristu umpostile uThixo utsho kuMoses uthi usibane xhala Moses ndakuba nawe bathandwa enkosini kodwa uMoses bathanda nalapho ngozopostile usenyameni akakaziqondi kakuhle ezi zinto zithethwa nguThixo ayikangeni kuye bathandwa imbadada ezi bekuthiwa makazikhulula kuyacaca bathandwa enkosini akuzanga zikhonde ncwadi ebhayibhile ayitsho xa emva kuba uThixo kuthe makakhulule imbadada iinyawo zakhe le ndawo ezinyaweni zakhe le ndawo yakhe le ndawo amekuyo ingcwela ayitsho incwadi ebhayibhile ithi wazikhulula ke uMoses imbadada emva kuba uThixo shela ayixeleli loo nto bathanda iyasibonisa ke ngokuba imbadada sahleli kuye engqondweni masizikhulule bathandwa iintandabuzo ekumkhonzeni kwethu uThixo masimazi bathandwa enkosini uba lo Thixo uhleli nathi ungaphakathi kwethu lonke ixesha uthi apha uThixo bathandwa enkosini xa esithi yena hayi andikwazi ukuya uthi uThixo ndiyakuba nawe nangumqondiso ne wokuba ndikuthumele mna ekubakhupheni kwakho abantu eyiphutha niyakumkhonza uThixo kule ndawo anizumkhonza kwenye indawo uThixo namkhenze entabeni yinkolo yobupostileleyo uThixo wethu simkhonze entabeni bathandwa enkosini ukuba awuye entabeni awukamazi uThixo bathandwa uba awuye entabeni bathandwa enkosini awukamazi lo Thixo wobupostileyo ngoba uThixo wethu usentabeni bathandwa uThixo wethu usesanqeni uThixo wethu ukwamdikoni uThixo wethu bathandwa enkosini kwambekeleni intaba ziintaba zalapha ekhaya ezo bathandwa uThixo wethu bathandwa enkosini uhleli apho sakumkhonza uThixo wethu entabeni esinayo kulapho uThixo ahleli khona uhleli entabeni sinyuka intaba bazali bam sitsho kule nkolo yethu xa ubheka esibingelekweni uthi ndinyuka intaba ngoba ndiyayazi uba entabeni kulapho ahleli khona uyehova uThixo wethu bathandeni andithethi ngentaba yanyama bathandwa enkosini ndithetha ngentaba yasebukanini emoyeni wathi uMoses ukuThixo uyabona ukuba ndiya konyana bakaSirayeli ndithi kubo uThixo woyihlo undithumile kuni baze bathi kum ubani na igama lakhe ndothini na kubo uba ndizawuya phambi ukuba ndithethe le nto uyithetha uba mandiye phaya xa bendibuza uba ndithunywe mbani ndizawuthi ndithunywe mbani ulibele bathandwa enkosini iintandabuzo zimphethe ulibele into yoba uThixo uqale wazazisa kuye wathi ndinguyehova uThixo wakho be uThixo woyihlo uAbraham uIsake noYakobi ngoku uyaphinda kwakhona bathandwa enkosini uyambuza uThixo intoyoba ndizawufika phambi thini ndithi ndithunywa ngubani uthi uThixo apha kuye wathi uThixo kuMoses ndinguye endinguye wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi undinguye undithumile kuni ne enkosini siyazibeka xa sonqena ukuthunywa nguJehova uThixo siyabona apha bathandwa enkosini uMoses naye esonqena ukuthunywa nguJehova uThixo uthi okokuqala apha waphendula uMoses wathi uyabona abaye kukholwa ndim okwesithathu ngoku no simbonile kuqala ebuza uba I am not in Lana, and Quazo, then go say, Basay, a put up a corner. I was to my ten level to me, Nana, would take off armor, the banawe, a pin that I'll fill up hard to take, or the two young Barney, Umbani, and I'll take a young pendula. We have figured, we have started to go to Abazo Pula Pula, Eliz, Bacall, Eliz, and Elipuma Boom. Uthi Yehova uye yintoni na loo nto isisandla sakho uyaqala uthixo ngokumenzela imiqondiso uMoses bathanda ebusini ngenxa yoba ngoku uthetha ngelike ilizwi lakhe alinawukholela kodwa uthixo bethe unayo. So yonke le nto uthixo ayithethayo akamniki ndlebe zakuva akeva bathanda ebusoba uthixo uthetha ngokumoya bathandwa kosini nathi usenyameni uMoses apha kuye kusahlela iintandabuzo bathandwa akakamva nangokuba uthixo ufuna ukuthini na bathandwa kosini ngoba okwesithathu ngoku uthetha ngelizwi abazukuliphulaphula le nkama ilizwi kodwa uthixo bethe unaye bathandwa kosini uthixo ngokwenza umqondiso kuye miqondiso emithathu bathandwa kosini uthixo wayenzayo uMoses okokuqala umbonisa ngentonga ebephethe bathandwa kosini uthi makayilahle phansi le ntonga iyajika le ntonga iba nyonga uthi makayibambe emsileni uyayibaleka kuqala athi uthixo makayibambe emsileni iyajika kwakhona ya ntonga umqondiso wesibini wesandla sakhe makasifake esifubeni sajika samhlophe bathanda enkosini waphinde wasifaka kwakhona saphinde sabuyela endaweni yaso uphinde ke uthixo luthatha amanzi omlambo wagalela emhlabeni omileyo aqala la manzi aligazi imiqondiso leyo uthixo ebezama bathanda enkosini uba lo mphefumlo ne mawumve uthixo bathanda enkosini emva kuba ebuze ngebuzo uthixo uyabona into yoba kudala ndimphendula makhe ndimnike umqondiso bathanda enkosini nasemva kwemiqondiso leyo uthixo ayenzileyo bathanda uMoses ncozomkosithile akakaqondi akakaqondi bathanda enkosini uba uthixo ufuna uba makenze ntoni na uMoses ke bathanda enkosini uKristu nkosileyo ayinguye yedwa otyhilakalwa kwincwadi ne yebhayibhile yokwala kuthunywa ngakumbi incwadi ezindala ngokwala kuthunywa noyeremiya umprofeti uyeremiya bathanda enkosini xa ujonga kwincwadi kayeremiya chapter 1 ivesi yesine kubizo lomprofeti uyeremiya bathanda enkosini utsho umprofeti uyeremiya uthi kwavakala ilizwi kum kathixo kum nanjengoyeremiya uthixo uthi kum xa ethetha uthi uthixo ndingakakubumi esizalweni bendikwazi ungekaphumi embilinini ndakungcwalisa ndakumisa waba ngumprofeti wentlanga ndakumisa mna nanjengothixo waba ngumprofeti wentlanga naphaya bathanda enkosini kumose uthixo wayemazi uMoses imvelaphi yakhe wayemazi phasekuzaleni kakhe wayazi ukuba nguye oza kumthuma uba makokhulula isizwe sakhe sakwaisrayeli uthi apha uyeremiya naye ndingumntwana uthi uyehova uthixo xa ithetha naye wathi uyehova kumusa ukuthi ngumntwana ke uya kuya kubo bonke endikuthuma kubo konke endikuwisela umthetho ngabo uze ukuthethe uze ungaboyiki ngokuba ndinawe uze ungaboyiki ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule utsho uyehova wasolula bathanda enkosini kukristu mpostileyo uyehova isandla sakhe wachukumisa umlomo wakhe wathi ke uyehova kuye uyabona ndibeka amazwi emlonyeni wakho ndakwenza khangela ndakwenza namhlanje ube umveleni wezizwe neentlanga ndakwenza ukuba ube ngumveleni ndakwenza ukuba ube ngumveleni wezizwe neentlanga ndibeka amazwi emlonyeni wakho ndakwenza ube ngumveleni wezizwe neentlanga lonke ixesha uthixo bazama xa isithuma xa sithabatha intumo ubabuthikethina sisibheka emhlabeni bathanda uthixo ubeka amazwi emlonyeni yethu ayindim okuthetha phaa ayinguwo othethayo ubawo nethetha kuwe nalapha nalapha bathanda uMoses uThixo utsho uMoses into yokuba ndakuba ngumlomo wakho Moses bathanda enkosini uMoses nalapha okohlanu bathanda enkosini uthi camakuba ndiyakuva ba enkosi nkosi yam khawuthume ngesandla salowo womthuma nako loku nje bathanda enkosini akakafuni nako ukusala kuthuma uthixo uthi bawo thatha omnye suthatha siyayibonceda ebhayibhile bathanda enkosini kulapho eqala khona ukuvuthwa ngumsindo uthixo xa esithi uMoses ndiyakuvile zonke izinto ndiyazibona nezinto uzenzayo ne le miqondiso ndiyenzayo uye nkundenzela yona kodwa andiqondi uba ukuba ndirayithi ibe ndim ozakuya phaa esixekweni kutheni ubathatha ubani ibe ngobani abaza kuya phaa ubani thatha abanye bawo ungathathi mna wavuba sabathi bathanda enkosini kuthesa inkosi leya incwadi ebhayibhile wavutha uthixo ngumsindo waqala uthixo ukuvutha ngumsindo xa uMoses efuna uba makatshintshe izicwangciso zakhe uthixo bathanda kodwa ngenxa yokuba unguthixo bazabami wamaxolo unothando uthi kuye nabo umzalwane wakho uAaron esiza ngovuko ndiza kuthetha kuwe ke Moses wena uza kuthetha kuAaron uAaron uza kuthetha kufana ndiza nithuma nobabini ke kodwa oyena mntu endiza kuthetha naye ngowena mna za kuthetha nami wena uya kumisela kuAaron uAaron uya kumisela kufaro wena uya kuba kuthixo kuAaron uAaron akuve enze le nto ofuna uba makayenze bazali bam ndaba uthixo wethu masime kule ndawo bathanda enkosini ukubonakalisa intumo ne nokwala komntu thina thina basingafani ke bathanda enkosini noMoses singazikhulumi iimbadalo zethu thixo xa ithetha nathi sithathe ixesha ne siphikisana nothixo bazali bam singaziqondi iimfihlelo zobukumkani bakhe uthixo ngoku apha kumnawe akazityhilakalisi uthixo ngamatyholo avuthayo akazityhilakalisi uthixo bazali bam ngokuthetha emafini ngokuthetha eliweni uthixo mna nawe bathanda enkosini wasenzela inceba engummangaliso ukusisondezela umpostile uKristu Yesu ukuze thina samtyeliso omoya kathixo phakathi kwethu thina bathanda enkosini sibe nesizulu sibe ngumhlaba sisizulu ngenxa yokuba siyitempile yokuhlala kathixo sikumhlaba uba sabunjwa nethulo lokuhlala bathanda enkosini yiloo nto kulula kakhulu ukuba umzalwane bathanda enkosini aphume asuke kwindawo yakhe ngcwele loo nto lonke ixesha lincinci ukuthi masihlale sisabela xa sibizwa uthi bawo ndilapha thuma mna bam ndilapha uba ndisebenze umsebenzi lowo wandibiza xa sijonga ke amasirayeli imbali yamasirayeli njengokuthile ukukhululwa kwawo luhambo olo lwe-3 days ebefanele uba balambile kodwa bathatha 40 years ezinelelokuthile ukuphuma eyiphutha 40 years ukuphuma eyiphutha ngohambo la only 3 days ebeza baluthatha i-40 years yenziwa intoni bathandwa yenziwa zindandabuzo yenza ukuthanda kwam bathanda enkosini ndenze intando yam ekumkhonzeni uthixo loo nto fanise uba iyiphutha isaphila apha kum engqondweni nangona ndasuswayo iyiphutha bathanda kodwa iyiphutha isaphila apha kum engqondweni ngoba uhambo lwam nawo lela 3 days ngumvulo nolwesine nomgqibelo bathanda enkosini uba umgqibelo qhekeze ukusonga ngumvulo nangolwesine nangomgqibelo bathandwa lisuku lethu lokuqala kwimfolo yethu yobupostile ncela kumpostile sisihambe sibheke kabawo umshumayeli sokuthabatha intungo bazali bam ondade sihambe siyobakhulula abo bakude nokubabalo namadinga akhe uthixo sibasondeze esincoko kumpostile kulo sango leliphefumula enxelinyama ngoba umdikoni bazali bam nodade kukristu umpostile ulisango lobukumkani bakhe uthixo imiphefumulo enxibe inyama uba umbeleli ulisango ebukumkani bakathixo lemiphefumulo enganxibanga nyama ehleli kwintlalo yabangasekhoyo ngomhla wetywino
mepha uba umveli nodade wakhe nanjengesango elizakuvulwa ngumpostile bathande enkosini kuze kungene kwiphefumlo enganxibanga nyama. So ngomvulo bathande enkosini nangolusini nasekuqhekezele sonke abathande enkosini ekuqhekezele sonke silola izixhobo zethu ngomgqibelo, silola izixhobo zethu bathande enkosini, sinikwa bathande enkosini ezinye izixhobo kuqhekezele sonke ukuze bathi sifika ngomvulo. Bathande enkosini emhlabeni sixhotyisiwe, siyaxhotyiswa phaa ngomgqibelo kwincwadi kabalase-Efesu esikrweqe sobuKrestu elokugqiba abazawubam bethi yombelelana enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo. Xhobani sonke isikrweqe sobuKrestu sinikwa isikrweqe bathanda uba kaloku ethi imizamo ntsuku lompostile yakuKrestu Yesu ayokuzamazamana nenyama nagazi kodwa inyamazamana neziphatha hlabathi zobunyama bale phakathi kwezasemazweni ndawo. So siyaxhotyiswa phaa sinikwa isigcinantloko sosindiso, sinikwe isigcina sifuba sobulungisa, sibhinqe inyaniso ezinqeni zethu, siphathe ikhakha lokholo ezandleni zethu, sinxibe phaa ulungiselweni nabezilungileyo ezinyaweni zethu, sibheke ngoku siyaxhotyiswa ngomvulo ngoba umdikoni bathanda enkosini intomo yobupostile. Izithi ngolwesibini ke bazali bam nodade enkosini sibe sezindumisweni. Awukwazi ke bazali bam nodade enkosini ukuba sezindumisweni ungakange ubheke emfazweni ngomvulo. Yintoni le wena uyomdumisa? Ngoba aba basezindumisweni ngolwesibini ngabadumisa uloyiso esixekweni. Udumisa uloyiso esixekweni ngolwesibini. Siyayithanda kakhulu indumiso bathanda enkosini kodwa asithandi intumo kaThixo. Sibonakala kakhulu kwezindumiso nakula makhasi kofacebook. Xa ufake indumiso uyabona uba wonke ubani ufuna ukuba sezindumisweni. Xa kufakwa inkolo le yakho ephila engqondweni asingeni bathanda enkosini. Ayonkolo yasepostile nayo, inkolo yethu kukuba masiqonde ukuba singobani nathina, masiqonde ukuba sisuka phi bathanda enkosini, sameswa apha sibeswele ndoni apha kuThixo, sibizele ukuba sisindise imiphefumlo ngoba kusindiswe yethu imiphefumlo kuqala. Sihambele lwesibini sibe sendumisweni, lisuku lethu lesibini ke bathanda enkosini lokuphuma kwethu imiphutha. Okwesithathu, suku lethu lwesithathu sibe siyaphumile nokuhlukana nemiphutha kungolwesithathu nangecawa mene apho kuhlisa yethu imiphefumlo. Ziintsuku ezintathu ezo bazali bam nodade uKristu mpostile zalapha ekhaya ebupostileni. Zezantsuku bezimele uba zithathwe ngabasirayeli ukusuka iyiphutha ubheka eKanani bathanda enkosini. Kodwa abazange bathathe ezo ntsuku, bathatha 40 years. Nam nawe bathanda enkosini, ndithathe ixesha ukuziqonda iinto zikaThixo, ndithathe ixesha nokuyamkela intsikelelo evela kuThixo ngenxa yokuba bathanda enkosini ndisebenza ngentando yam yonke ixesha kumkhosi wam uThixo. UThixo labazwi makasonele bazali bam nodade enkosini uKristu mpostileyo. Masihlale sisazi bathandwa, sikhumbuzana ngobizo lethu lasemazulwini, sikhumbuzana ngentumo bathanda enkosini uThixo athe wasibizela kuyo basihambe siyokhulula abo bakude nombabalo namadinga akhe. Ndiyabulela kakhulu bathanda enkosini uThixo makandisikelele andigcine, ubuso bakhe bundikhanyisele andinike incabangane. UThixo uyise, uThixo unyana, azandisikelele andigcine naphinda sizwe sakhe sokusibayeni ngoKristu mpostileyo.